piny twak medo bedo mamit. Okawachi ni sa oserumo Dr. Mark Matunga. Penjo mara niya, gima Dr. Bernadette wacho ni, sani Amerika orieka magidhiedhi e yiero. Poni lokruok obedo e telo. Ma sirikal moketo winjruok gi Kenya en ma. Okel sirikal machielo mabiro. Iparo ni ma samoro ok nyal kelo digni. E moko kuom winjruoge gi Dr. Matu.
Ok bi kelo digni. Nikech yes. Ng'eni Amerika tiyo gi gik milongo ni institutions. Kendo ni winjo ka Dr. Eto wacho kanyo motelo.
Yes.
Ni part of pesa mabiro ni. Biro kaluwore gi private sector
jo ket
mwandu giwegi mano bende matimago mano kati loko president kati loko ang'o ok giginene kama wach gi mar security nitiere onge president maloko
okay.
Koro yudo ka thoth gik mondik ka
kwan gi akwana
ok gi ng'eny
kwana madito
madito
yes.
Ibro yudo ka ni nitiere billion adek madonje skunde chakre class achiel nyaka class class adek nitiere million 100 mabiro e weche mag konyo polise nitiere billion 5 madhi donjo e wach gumya nyero kanyo wach democracy and governance mondo mi okonywa kaka ing'e ni aete gine jok makoro dhi e parliament sani mondo mi okonywa kaka wanyalo yiero gi mondo mi gidonji e parliament nitiere billion 32 ma en investment mabiro kuom gope minyalo keli kata keto miyo ola bedo mayot e Kenya ka nitiere billion 477 madhi loso ndara ma a Mombasa a Nairobi nyaka Mombasa in fact kanyo bene ma wonto ginene ma a Nairobi nyaka Busia makalo Kisumu ni bende winjo timango winjo losi ma, yeah. Mago bende achiel kuom gik ma obro bet kwa penjore
yes
loso Manda airport ma coast to kanyo bende manu kani ngama react imbicha kirwake kada mana Kisumu airport mondo mi oriere kanyo.
Yes.
Nitie gikboka ka helicopter 16 mag lweny. Nitiere training mag jolweny. Gigi thoth ok dianga kwan gite.
Alright. Dr. Ete.